yena ngempela amadoda abafwethu uyashofa lamufundela u6 nango 7 general Skhashi Skhashi abantwana ngithi kumashala nayo yethu ina wakumala wa 7
Katang